Hey, Vusimuzi, you're born in town for the day.
Yes, Khumbuzo, I'm fit.
Khumbuzo, your name is Pa. So go ahead.
Ish. Anything worse, Pa?
Hey, Vusimuzi. I need to recharge.
Airtime. Yes, Khumbuzo, I'm fit. Ish, as I'm bit sick, Vesani were fading king again dancing. The team go to fed. All right, the Thai king.
Good thing, Jay. Then the Indians I made any yet. Govern no Luguna do tie, you couldn't already, but in a band in the Sinin or not.
Scoombum fits. Oh, children, I'm just that is. Sinasnandawa in a band.
Nan kuzele ukuthi abantu bathi mina nikuzele ukuthi niyake lentini. And mina angisuye esikhumbu mina ngosikhumbuzo.
Hayi bo. Manje le ndoda sabangaze bayithi igama eliqine so. Why? Noma uthi khayibo bayithi abagodola.
Eh? Uthini?
Manje ngiyakhohlwa ukuthi umuntu usithasana. Hayi kodwa sinibulala. Chite machite ni mina kusinto enginibizele yona lesikhumbuzo. Somandla mfethu indaba niyiphathe kanje majita mina lana sikhumbuzo ngibizela ukuthi azoxaza ulinkinga wena uyiphatha ngalendlela iphatha ngayo hayi man hawu
hayi ngiyaxolisa mfethu Vusimuzi manje Vusimuzi vele mokwatile qina lala kuwe
hayi akacini mfethu Somandla just ukuthi amazinyo amathukile
amazinyo athukile Vusimuzi athuswa yena amazinyo akho
hayi uthuswayela ama junkies alo laphambi kwami
hayi bo Vusimuzi ama junkies amajankile angitsila abantu abanemali.
Yibona Somandla kanti uhlakaniphile mfethu. Hayi, awuthi ngisale ngihamba ngiyila ngaphandle. Ivukani mfethu lenkinga yamanzi vela ushizophela nini
hawu wabuza mina ukuthi lenkinga yamanzi izophela nini wena nje ngabe uyajabula ukuthi mina la sinempompo ephuma amanzi
hayi unicinisile mfethu mfethu cela ukubuza labo phaca bakho bejistring ubathenga babe baningi noma ubathenga ngepack Ungangibongi mfethu kabi Vukani. Wena ukumele ukwenze phendula umbuzo.
Uphendule muphi umbuzo lo mbuzo wakho obhedayo? Skhumbuzo nangakhe?
Indaba ubuzo.
Hayi, ngibuzela ukuthi nje la magame akaso adlalwa yilabantu nje abana 13 ukuya phansi wena nje la ku 18 I'm sure.
Uthatha blo ukuthi mina na 18. Hawu yaga wena. Ngoba le game ayikabhala uthi 13 years kuya phansi.
Yazi ngiyathanda iphuzu lakho. Ungidlalise phe moceda.
Ngizongijoyela wabona.
Ngiyathenga ngibahlolo la ku Facebook yazisho. Hi man. Ngabe ngipost ukuthi I'm home alone. Okay. Yeah. Sinindalinde yancane. Ayibo. Usinono lo comment la game ilo babo ref abantwana lo.
Hayi man. Vukani mfethu. Wase kwaba ngathi kunephunga ngasaliqondisisi kahle khona intinuka kabi nje.
Ayibo. Manje sekondutsi. Ngoba phela mangabe uthi kontinu kangabi la uqonda ukuthi phela yini umuntu usuzile.
Vukani, ungangisoli mfethu. Ngoba ngiyazazi ukuthi ibhodo lakho lisebenza kanjani.
Ivusimuzi mfethu, yazi legama yosibize ngandisa ngichaze. Legama lethi junkies.
Hayibo, unibize ngani? Hayibo, sayini manje Vusimuzi, kwenze njani?
Ishi, ngiyacabanga ngingenwa yiflu mfethu.
Vukani uzwile into egamele ngichazele lithi junkies.
Hayi awusaluhamba mani Skhumbuzo.
Hayi cha Vusimuzi, hayi cha uhleva cha ngiyavuma. Sivele ngihamba ngoba nale kanamvulisi kuphela.